Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwakoze guhitamwo ibiganiro vya radio haguruka. Banje ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muherereye. Gaze mukurikire amakuru mwateguriwe kuno munsi wa gatanu igenekerezo rya 2023 mu myandagaro umwaka w'umbi 2024. Mukamwishyizwa na Jewe Aline Munezero, Obe Felix Irankunda na watuma amajwi abashikira. Mu nkundire mpere ku ngingo nkuru nkuru diagize. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko batangazwa n'ingene abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bama bariko baraburabuza abamenyesha makuru mu gihe urongoye urwego rw'igihugu rujejwe gutungera ingene ibimenyesha makuru bikora. Wewe avuga ko kurondera no gushikiriza inkuru mu bwigenge ari uburenganzira bw'abakora uwo mwuga. Muravyumva muri ano makuru. Imyidogo ni myinshi mu bagendesha imodoka y'intono z'amafaranga mu gisagara gara cha Bujumbura, aho bavuga ko batakironka aho bahagarika imodokari zabo bugorovye bakabona ko bafashwe nabi ku rwego rwo hejuru. Muraza kumva n'ibijanye n'isuku rike rirangwa ku isoko nkuru y'intara ya Makamba. Abadandaza bakabona ko indongozi iyo ntara ititayeho amagara yabo, bamwe mbere bagasaba ko yosezeregwa. Mukanya tuja ku nkuru imwe ukwayo.
Radio Haguruka, Haguruka Abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Bidoga ngo ibintu birazimvye, genda muvyironderere. None cende ndigira ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigira ndababwira ko ibiharage bizimvye, kandi ndabifise, ndigira ndababwira ko ibigori bizimvye, kandi ndabifise. Cenja muri stock iwanje. Jewe ndafise nkubu itoni renga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka zitanu z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stoke, ndafise umuceri muri stoke. Neje nkandaze ko bizimye none no bimenya gute.
Ewe wana mukuru w'igihugu dosise yikora dosinya kuri ta atumbyire ibintu nk'ibyo aturatira amatora sese ko tutakeyiwe kuma yuzuye. None umukuru w'igihugu yabura stoke, yabura amafaranga, aho igihugu coco coba camaze gutemba. N'uwo ari we wese nagira umukuru w'igihugu ntiyafite arabura stoke, yari yarakwiye kuguma dushinyaguriza twebwe abarundi.
Ndakunda Imana kweri.
Nima ni jitu ili hiyo.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze. Ingingo nshasha y'abarongoye igisirikare hamwe na leta y'u Burundi yo kudatahukana bimwe mu biziga by'abasirikare b'abarundi barungitswe kugwana muri Repubulika ya Kongo iharanira intwaro rusangi irahagaritse imitima y'abasirikare hamwe n'imiryango yabo. Abasirikare hamwe n'imiryango yabo bamenyesha ko baherutse kumenya inkuru y'incamugongo ivuga ko umusirikare wese se apfiriye muri Kongo afisi pete riri munsi ya sergent atazotahukanwa mu Burundi. Uri munsi y'iryo pete mu gisirikare aramutse apfiriye muri Kongo azoca turigwa umunyota uhere aho nyene muri Kongo. Iyo ngingo ngo ikaba yafashwe n'abategetsi mu ntumbero yo kugabanya induru z'amadiriko zivuzwa n'imiryango iburira ababo muri Kongo. Nyinshi muri iyo mbere ngo ikazoza irabeshwa kwa babo bari kugwana muri Kongo naho bazoba baramaze kwitaba Imana. Iyindi mvo yatumye iyo ngingo ifatwa nk'uko bibandanya bivugwa na bamwe mu basirikare b'u Burundi nukugira Abarundi n'amakungu bahishwe ibitigirinye zina by'abasirikare b'Abarundi bagwa mu gihugu kibanyi cya Kongo. Imbonera kure zozo zitwagwa yo kugwana bifatwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD nk'ikintu kitabaho kuko ubikora buzi neza ko binyuranye n'amategeko ku buryo imbonera kure iguyeyo yoyo itanavugwa. Abasirikare bemeza ko iyo ngingo yamaze gushigwa mu ngiro bafatiye ku biziga byatahukanywe bikuwe muri Kongo ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku igenekerezo rya 17 imyandagaro umwaka w'2024. Hatahukanywe ibiziga 46 aho atakiziga cy'umusoda yitwa Muto cyari kirimwo. Iruhande iyo ngingo ibabaje iyo miryango hamwe n'abasirikare hari hasanzwe hari n'ibindi bibabaje bitewe no kubura umushahara wandikiwe abasirikare bari kugwana muri ico gihugu kibanyi cya Kongo hamwe n'impoza marira ku miryango iburiye ababo aho muri Kongo nyene. Bamwe mu basirikare babona ko ubutegetsi bukomoka ku ntwaro ya CNDD-FDD udaha agaciro abasirikare. Ku bwabo Abarundi bose hamwe n'abasirikare ngo bakwiye kuja hamwe bikize iyo ntwaro. Mwari mwabyumvise mu ncamake kurondera no gukora inkuru mu bwigenge n'uburenganzira bwa buri mumenyesha makuru bishikirizwa na Esperance Ndayizeye arongoye ikigo Sense. Warongoye inama y'igihugu ijejwe gucungera uko ibimenyesha makuru bikora amenyesha kandi ko hari abantu bataratahura akamaro k'umumenyesha makuru. Naho warongoye urwego Sense avuga gutyo bamwe mu abanyagihugu bavuga ko batangazwa n'ingene abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD ari bo ubwabo badatahura akamaro k'umumenyesha makuru bagafata iya mbere mu kubahohotera mu mwuga wabo no kubatoteza abumviriza amakuru nabo cyane cyane aca mu bimenyesha makuru bikorera hanze y'igihugu cyangwa batanga amakuru kuri ibyo bimenyesha makuru bagafatwa nk'abansi b'igihugu. Ku bwabo banyagihugu ubutegetsi bwa CNDD-FDD buvuga ibihushane n'ibyo bukora. Icyo baciza ngo nuko ubwo butegetsi bwosezeregwa ibyo gusamaza Abarundi bigahagarara. Inkuru na Ninete na Simutoni.
Inama y'igihugu ijejwe gucungera uko ibinyamakuru bikora CNC ivuga ko umumenyesha makuru afise uburenganzira bwo gushikiriza inkuru ahari hose no kuyitanga. Urongoye CNC avuga ko umumenyesha makuru afise ibyangombwa bimuranga arekuriwe gushikiriza inkuru ahari kandi akayikora mu bwigenge. Ndayizeye Esperance arongoye CNC ashikiriza ko bishobora gushika hakaba ukudatahurana hagati y'umumenyesha makuru ndetse ngo hari n'abantu bataratahura akamaro k'umumenyesha makuru. Kuri ibyo Ndayizeye Esperance asaba abamenyesha makuru kurangura umwuga wabo bubahirije amategeko agenga umwuga hamwe n'ayagenga igihugu. Ku bijyanye n'abantu bataratahura akamaro k'umumenyesha makuru ngo bamuhe inkuru, uwo aramutswa CNC asigura ko kudatanga inkuru ataco bifasha igihugu, akabasaba ko botanga inkuru kugira ngo ishikire abo igenewe ndetse binafashe no mu iterambere ry'igihugu. Bamwe mu banyagihugu bafata iyo mvugo nziza y'urongoye CNC nk'isamaza abanyagihugu. Abategetsi bakomoka ku ntwaro ya CNDD-FDD ngo barangwa rimwe na rimwe n'imvugo nziza itajana n'ingiro ngo kuko ibyo bakora ni agahomera munwa. Uyu munyagihugu tumutegabiri ariko ijwi ryiwe ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe.
Jewe rero nk'umunyagihugu sinzi ko ari jo mfise ubwenge buke, ariko ubwo mfise bwose sintahura ibintu bivugwa n'abategetsi bafatiye ku vyo urongoye CNC avuga bijanye n'uko abamenyesha makuru bafise uburenganzira bwo gutohoza amakuru bagakora inkuru mu bwigenge ika mbere ngo bakoze umwuga wabo bakurikije amategeko ko atampambamye ihari. Bakavuga kandi ko hari abadatahura akamaro kumenyesha amakuru ko inkuru bikenewe ko zitangwa kugira ngo zishikirize abo zagenewe zinafashe mu iterambere ry'igihugu. Bikamane ko tubona bamenyesha amakuru bakuma batotezwa, tubona yuko mu gihugu abanyagihugu badakenera ko tumenya ibintu bibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu. Ugasanga abanyagihugu bamwe bamwe mbere bariko baratotezwa baturubikwa ngo batanze amakuru ka abo bategetsi bibikora ntibashake kubivuga. Mwumva atari ibihushane by'ibikorwa n'abategetsi hamwe n'ibivugwa n'abategetsi byo ndabona uko ari uko dusamaza, kuko abategetsi bakomoka muri SNTDFDD nibo bari bakwiye kubanza kubwirwa iby'akamaro ko mumenyesha amakuru hamwe n'inkuru zishikirizwa, kuko bakabumvisha ko ataterambere rishoboka atankuru zitanzwe. Yemwe kuri sinzi ko ari ubwenge buke mfise, nayo ubona ijambo n'abategetsi baratubesha baratubesha kuko imvugo yabo n'ijana n'ingiro batuhendesha amajambo meza, ariko ivyo bakora aragahumera abona.
Tubibutse ko abamenyeshamakuru mu Burundi badasiba gutotezwa n'abategetsi mu kazi kabo kandi ata amategeko y'umwuga canke y'igihugu barenze. Reka tugaruke ku Karorero ka vuba k'umenyeshamakuru Gerard Nibigira akorera Radio Televiziyo Isanganiro mu ntara ya Gitega. Hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 30 ruheshi no mwaka 2024, aho umumenyeshamakuru Gerard Nibigira yari ku gituro mu gisagara cya Gitega, bivugwa ko hari ko haratangwa wa igitoro mu kajagari. Komiseri Jean Prime Ndikubwayo arongoye igipolisi muri komine Gitega yasimbiye kumenyesha makuru Gerard Nibigira aramukubagura amwaka amatelefone yiwe atako aramufunga amasaha arenga atatu, amuhoye ko yariko arafata amasanamu y'ibyo ariko birabera kuri icyo gituro bihagarariwe n'uwo mukomiseri nyene. Ibyo byabaye kandi mu gihe urongoye igipolisi mu ntara ya Gitega Evariste Abogorimana nawe yaheruka gukubagura umumenyeshamakuru w'ikimenyeshamakuru iwacu. Abanyagihugu rero bakaba babandanya bavuga ko ubutegetsi bwa SNDFDD buvuga ibihushane n'ibyo bukora bukwiye gusezererwa, ibyo gusamaza Abarundi bigahagarara.
Urakoze Ninete Nancy Mutoni kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Inyuma y'akaruhuko bagira baduhe mu buhinga bw'ibyuma, turabandanya n'amakuru ya radio Haguruka.
Bato batari gito, turi urwaruka rw'u Burundi, turi bato bagira kuba igito, kwiyibagiza umubabaro w'igihugu, impuntu y'ababyeyi bahekurwa buri munsi, ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagende ryapfunditswe n'intwari, ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku Murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatubyaye, guhoza ababyeyi no guhumuriza Abarundi. Turi abana b'u Burundi, inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga zigaca kure, babambone n'abanjana n'ibije, ba mahoro yanje azira amahoro ya bose, bibagira vuba amarushwa y'Abarundi, igitutsi cyo kubura ico wiha n'icuha umugenzi, kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda. Turi ubwoko bw'Abarundi buzirana na bakaryanisha miryango, bama banyote w'amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Nseruka Rukanze yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira, ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza Abarundi. Turi urwaruka rw'amarugazi rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamize akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, maze neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza.
Abagendesha imodokari ntonto zica amafaranga bita taxi voiture mu kinyamazuru mu gisagara ca Bujumbura ntibakironka aho baparika imodokari zabo bugorovye. Abasanzwe bakoresha izo modokari amaganya n'agahinda nibyo bibuzuye, babona ko basigaye bafatwa nabi birenze urugero, ngo bagira kubura ibitoro babironka naho bakabura aho baparika, ngo bakore kandi batanga amakori muri leta bagasanga bariko baratotezwa mu gihugu cabo. Ako ngo na Kamara Maza ngo nugusenga kugira gatotezo bariko bakoregwa gahagarare. Umwe mu bagendesha izo modokari tumukurikire aho yariko ahanahana makuru na mugenzi we kubyo bakoregwa mu kazi kabo.
Oya ari abarahita senike ni kuri bla bla gusa yonyene, iyo abarahita senike ni bla bla yonyene. Wewe uko je wewe nuko vuga ufakura ukiawe yora. Wewe wa kura kukinjira. Nije rero bakira fata kujya ebana. Ndi ko ubwa wone ujya mutego ntuzeye. Wisiha. Wewe winje ntuzo kala kira fata. Nta java dinga gala yo asmara zenda kese. Ya tai ya tai. Ebe ni ko hinda ko kamake ko mahinda ko hermano. Ndi ngi tege kuna munige na jumba kurera na doga kiyeko na iya makuru tubona. Navuga nti nibihe bibi nyene umuntu ari kaba twa tuko turacamo tweto ari kisirangi ya bledla kanyene gikuru mbira byose nugusenga tukaga bibi nizohera abona kamara mazina tayi aho umuntu avuka mu gihugu avuka ngo bamutoteza amaka ahi abo indayi.
Naho biruko basaba ubutegetsi kwikubita gashi ubaha amahoro hamwe naho bakorera bareke kuguma bategwa imitego. Hari bamwe muri abo bakora uwo mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje imodokari ntonto taxi voiture, bavuga ko badakwiye kuguma mu gahinda, bagahamagarira abagenzi babo kwifatanya n'abandi barundi babayeho batotezwa n'intwaro ngo baheze bakore ibishoboka byose iyo ntwari baveko. Abavyeyi n'abanyeshure bo mu ntara ya Kayanza bahamagarirwa kwitaho amashure y'imyuga kuko ngo ari kazoza keza. Mu ntara y'Indero ya Kayanza havugwa amashure y'imyuga 17 yigisha kubarira, kubaka, kubaza n'ibindi, ariko ikibonekeza nuko ayo mashure batayitabira nkuko byifuzwa. Akarorero nko ku ishure ryahitwa Jurengeye mu mwaka w'ishure uheze 2023 era 2024 higa abanyeshure batandatu mu bisata bitatu, n'ukuvuga babiri ku gisata. Juvenal Mbonihankuye umuyobozi w'Indero mu ntara ya Kayanza avuga ko imbo zituma abana badahurumbira ayo mashure ngo ari uko abavyeyi canke abanyeshure bayasuzugura kuko higamwo abatatoye ibibazo vya leta. Iyindi mvongo nuko abanyeshure biga muri ayo mashure atabikoresho bikwiye baba fise ibafasha. Uwo muyobozi agahamagarira abavyeyi n'abanyeshure gukunda ayo mashure kuko uhejeje yize imyuga yiwe neza ashika yihangira imirimo, ngo kandi yitunga mu buzima atawe arinze gusaba akazi canke ngashomera igihe kinini. Juvenal Mbonihankuye aheraheza asaba leta kuronsa ayo mashure ibikoresho abigisha, kandi abahejeje ayo mashure bashigikirwe mu kubaronsa ibikoresho byo bafasha gutangura ubuzima busanzwe. Bamwe mu gwaruka go mu ntara ya Kayanza twaganiriye naho batashimye ko tubafata amajwi bamenyesha ko igituma badahurumbira amashure yigisha imyuga ngo nuko aho baherereye babona abantu bafise ubukene budasanzwe, ko kandi naho bokwiga imyuga ibyo bokora batoronka babibagurira. Ikindi ngo nuko n'ugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere ngo nabo batabize imyuga iyo migambi ntiheza ngo ishigikigwe. Ishigikiwe nayo ngo nuko ibari imbonera kure zifise abiwabo bazitaho bakazishikira imbere bakazivugira. Ubwo gwaruka rubona ko hamwe intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ititayeho kazoza kago yohava, hakaboneka ishira imbere ineza y'ugwaruka itarobanuye ngo niho ruzoba gogoroye. Kwisoko nkuru y'intara ya Makamba havugwa imyanda y'ubwoko bwinshi abakenyezi bahadandariza ivyamwa co kimwe n'abakliya babo bagatinya ko bashobora kuhandurira indwara zifatiye kwisukurike abo banyagihugu bagatangazwa n'ingene ibintu bimeze uko mu gihe hamahaca abategetsi ndetse n'urongo intara arimwo bamwe muri abo banyagihugu bakabona ko ivyo biva kugufata minenegwe amagara y'abantu hakaba hari n'aba saba ko buramatari w'intara ya Makamba yosezeregwa mu mabanga yiwe ngo kuko bigaragara ko ikibanza arimwo atagikwiriye. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima.
Ushitse kw'isoko nkuru iri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba urabona uruja n'uruza rw'abantu bagizwe n'abadandaza hamwe n'abababaje gusuma. Ariko rero naho iryo soko rigendegwa n'abantu benshi isoko nirishemeye igice kibangamiwe kurusha ni kibanza giherereyemwo abadandaza b'ivyamwa cane cane imihwi imyembe n'amavoka abo badandaza bakaba bagwiriyemwo abakenyezi abaganiriye na radio Haguruka bavuga ko umunuko ubarembeje bitewe n'imicafu itandukanye iharangwa ico kibanza kikaba gitabwamwo ibisigarira vy'ibifungurwa hamwe n'ibishishwa vy'ivyamwa abahagendera bakavuga ko badatahura igituma iyo micafu idakugwaho kugira ijanwe mu bibanza vyabigenewe kuri iyo myanda nkuko amasoko yacu abandanya bishikiriza hiyongera ko abantu baza kuyihagarika ataco binona haba mw'ijoro ndetse no mu masaha y'umurango abakenyezi bahadandariza ivyamwa abakiriya babo hamwe n'abandi banyagihugu barangurira imirimo yabo ya misi yose hafi y'ico kibanza bagatinya ko bashobora kuhandurira ingwara zifatiye kw'isukurike abo banyagihugu bagatangazwa n'ingene ibintu bimeze uko mu gihe hama haca abategetsi ndetse n'urongoye intara rimwe bamwe muri abo banyagihugu bakabona ko ivyo biva kugufata minenegwe amagara y'abantu akaba hari n'abasaba ko buramatari w'intara ya Makamba yosezeregwa mu mabanga yiwe ngo kuko bigaragara ko ikibanza arimwo atagikwiriye mu ruganda rwa radio Haguruka tukaba tutashoboye kuronka tantine nshuti n'amagara aramutswa intara ya Makamba kugira tumubaze ico yobavuga ku bijanye nayo makenga y'abanyagihugu arongoye.
Urakenuye na wewe Dondo Diemba z'umutima. Ni hano dusozereye amakuru yo kuri 2023 myandagaro umwaka w'2024. Mwakoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira. Ndashimiye kandi bagenzanje bayegeranije hamwe rero n'uwatumye mvuga mukanyumva. Arine Munezero nari kuri micro ndabaseze ndabipfuriza amahoro n'umugisha biva ku Mana naho ubutaha.
Uzi Abarundi kwa irambiweyo Ibuke kwa samurundi Umutimarela maboki Giugutili mumanga Izabana wawe matoku waza Aho warura waje Ibarira Agararo nona rutare Bashizo kura zuburu ndigutawa Ibuke kakaranga kawa sokuru Turangwe nakamanga Urono gutwari bituneri nkizo numweto Muru rugamba Rugamba
Barundi dukeneye amahoro arama
haguruke haguruke barundi haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demo